Tēnā no e hoa mā, nau mai hoki mai ki te hōtaka o Tamariki Haka. Ka kite ai te kura, ko waira, ko te kura Māori-a-Rohe o Waiohau. Mihi mai, whakaeke mai! Tamariki mā, o te manako e koe tonu ana o koutou karu. Titiro mai! Tēnā koe, Tama, ko wai koe?
Ko te whare kotua, tōku inoa, tikai marua o ka pakeke, no tūhoe ahu.
E mihi ana te whare kotua. A, kōrero mai, ko wai tō kapa?
Ko tūinoa tō mātai kapa, ko te kura Māori-a-Rohe o Waiohau.
Kei tēhea marae koe, Tama?
Ko tēnei te marae o mō mātou kapa.
Tēnā koe i o kōrero e Tama. E te iwi, pūkanakana mai o karu. Are are mai ngā taringa ki te wāhanga o Pakiwaituhi.
Kia ora e karema no te kura Māori-a-Rohe o Waiohau mātou. Ko te ingoa o tēnei waiata, ko tōku reo Māori. He waiata i titoa i runga i te ngākau nui ki tō tātou reo. He waiata e whakāhua ana i ngā wāhi e rangona ai te reo Māori. Me te āhua ki te reo o te ao Māori whānui, pēnei te whakairo, me te kō whaiwhai. E ai ki te kōrero, koe rā te reo a tuhi tuatahi a te Māori. I mua i te taenga mai o te pene Pākehā. Titiro mai, ko tō mātou whare nui tēnei, ko Tama ki Hukurangi tōna ingoa. I whakairohia tō mātou whare nui mō te koti, ki te hōuhi. I mua i tōna tau mai ki Waiohau. I te tau, 1902 ki te 1955. Nā reira e hoa mā, ānei tā mātou waiata.
he wehi I kore, he wana I kore. Te Kura Māori Ārohe o Waiohau, kaore e ārikarika ngā mihi. Hoki mai anō, kei mahu e koe ki muri. Tamariki aha, Tamariki haka!
Thank you.